Jenny, kwa ni tima ngoka niva?
Jenny, go wax. Jenny, go wax.